Cool. I thought mtu anaweza piga picha.
Picha yes, but kurekod no.
Kurekod no. Yeah.